sawa.
Yes.
Habari.
Mzuri. Wapi mwenye nyumba? Tunajua nini wa sasa.
Hapana.
Mama, mimi najua mama. Where is mzee? Onge? Tunauliza mzee.
I'll take you where you want to go. Where do you want to go?
Thank you.